My Lord, I wonder about sasa ndio gari tena kisinaiti Volvo. Watu wa Volvo mutatumaliza, mutatumaliza kabisa watu wa Volvo. Yani munaunda gari kama hii bana, X90 7 sita. I wonder bana.
Controller, when I dare with you, it's so rare. Everything you do, this with me for my.